Peace.
How are you, peace?
Hey!
You want hustle?
Tuvuta mbele.
Weka distance.
Camera peke yake. Acha hapo hivi. Wewe pia wewe songa. Wacha.
Hasla, 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 hasla.
Assalamu alaikum, ¿qué tal dice tú?